Asizukwenza izinto ezinzima ke ngoku. Siza kwenza nje imizekelo ethande ukusetyenziswa kumakhuphiswano ezibalo. Kunzima ke apha ukufumanisa ukuba yintoni kanye le ifunwayo. Kodwa ke xa sisebenza, kuza kubonakala ukuba yintoni le siyenzayo. Apha ke sixelwe ukuba u-A xa umdibanisa no-B no-C balingana no-7. Umbuzo ke ngokuba ingaba yena u-5A no-5B no-5C balingana nabani na. Nanjengoko ke sinikwe ukuba u-A no-B no-7 no-C balingana no-7, akunyanzelekanga ukuba sazi ukuba u-A eyedwa okanye u-B okanye u-C balingana nabani na. Singasebenzisa ke yonke le nkcazelo ukufumanisa la equation ingezantsi. Into ekufuneka uyiqaphele ke apha kukuba u-5A xa umdibanisa no-5B kunye no-5C kuyafana nokuba ungababhala ukuthi ngu-5 uze umphindaphinde ngu-A plus B udibanise u-C. Kuba uphindaphinda nje u-5 ngu-A no-B no-C. Enye indlela onokuyicinga ngayo ke kukuba uthi uphindaphinda u-A, B no-C kahlanu. Umbuzo ke ngokuba singayijonga kanjani ke le nto sixelelwe ukuba u-A no-B no-C balingana no-7. Loo nto ke ithetha ukuba endaweni ka-A no-B no-C phaya ngezantsi singabeka u-7. Masitsho siyibonakalise ke le nto ngokuthi sisusela A nalaa B nalaa C endaweni yabo sibeke u-7, sitsho sibe no-5 size simphindaphinde ngo-7. Impendulo ka-5 ke xa umphindaphinde ngo-7 ilingana no-35. Ibe yimpendulo yethu ke ngoku yala mzekelo wethu wokuqala. Makhe siphinde ke ngoku senze omnye umzekelo ongathi ubunzinyana. Sixeleleke apha ukuba u-A no-B no-C balingana no--1, logama u-X no-Y belingana no-7. Siphinde sanikwa ke ukuba u-9A no--7X no--9C no--9B no--7Y asaxelelwa ukuba balingana nabani na. Apha ke sinikwe unobumba abahlanu. Saphinda sanikwa ne-equations ezimbini. Asinokwazi ke ukufumana ukuba unobumba omnye ulingana nabani na. Kodwa ke singakwazi ukufumana ukuba la equation ingezantsi ukuba ilingana nantoni na ngokuthi sisebenzise eziya zimbini zingentla. Into esinokuyenza ke kukuba siyilungise le equation yethu siyibeke kakuhle ngokulandelelana konobumba. Xa siyilungisa ke le equation yethu siza kuba no--9A no--9B sibe no--9C siphinde sibe no--7X kunye no--7Y. Sibe sizamile ke ngokuyilungisa i-equation yethu. Xa siyibeke kanje ke le equation, loo nto iyasinceda ukuba sithathe ezino-9 sazibeka zodwa, saphinde sathatha ezino-7 sazibeka sodwa. Sitsho ke ngoku sibe no-9, simphindaphinde ngu-A, sidibanise u-B no-C. Masibonakalisekele ngokuthi sibeke u-9, sakhe izibiyeli, sibeke u-A, simdibanise no-B, siphinde simdibanise no-C. Siphinde sibe no--7. Sakhe izibiyeli, sibeke u-X, simdibanise no-Y. Ke ngoku naxa ufuna ukuyiqinisekisa le nto, ungaphindaphinda la -9 ngala A plus B plus C uza kufumana la nto iphaya ngendla. Naxa uphinda waphindaphinda u--7 ngala X plus Y, uza kufumana la nto iphaya ngentla ingu--7X kunye no--7Y. Kuba ke ngoku inokuba ke ngoku uyamfumana umkhombandlela kuba uyazi ukuba u-a no-b no-c balingana no-minus 1. Logama u-x no-y belingana no-7. Xa uyibhala ke ngoku uzokubeka laa minus 9 umphindaphinde ngu-minus 1. Uphinde ubeke laa minus 7 umphindaphinde ngo-7. Ujike ngoku xa uphindaphinda u-minus 9 ngo-minus 1 ufumane u-9. Xa uphindaphinda u-minus 7 ngo-7 uza kufumana u-minus 49. Xa uthabatha ke ngoku u-9 ku-minus 49 ufumane u-minus 40. Ibe yimpendulo yakho ke ngokuleyo oyifumaneleyo.